Great, cool, you got your pail. kushuhudia kwamba tuwe basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia na makafiri walipangwa ndiye mbora.